E hānea nei ana te noho a te kapo ōpango ki roto o Rānana. I a rātou e whakaritarite ana mō tā rātou kakari ki ngā mohoao. Hei e nei a rangi whakatānei. He a mio whenua nui tai oreore tēnei mō te parirau o te kapa mō Rieko Ioane. I nā koa, ko ia te mea tamariki rawa o te kapa. Ko ia hoki te mea tamariki rawa tuawaru kia tākoro mā te kapo ōpango i tana ekenga ki rungi te papatākaro kia Itāria i te rātou. E rikarika ana ia ki ngā mahi kei mua i te aroaro.
India tour last year was huge for me, being my debut and all, and I've got a bit more game time under my belt, so yeah, definitely growing in confidence. I'm just looking to have fun and hopefully keep playing some good footy and keep growing my game.
Ka tīmata tā rātou tākaro ki ngā mohoao ki Twickenham, hei te whākaraka i tā tapō o tēnei rātapu.